Imana nyiringanje ukora byose na wanyi na
I was in darkness. What I did was a foolishness. Grace your name. Niyo Kristo yachafuye mwijuru. Angura ngisi ivyaha. Senyo kuwa hukwanje Zibera muri wowe kusa
Ndagushima mwizi kigwa
Mvyukora vyose mwami
Zora ndakuririmba
Namamaze zina ryawe
Ndagushima mwizi kigwa
Mvyukora vyose mwami
Zora
Arikozo mushimayo Ibihe byose Kukonza hoya nguye I was gonna die But he saved me Thank you Lord For changing my life No, 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 no Now you see
You're in the car
ashimwe
amen
benshi bamenyere kuja mu mariage abandi mu anniversaire ariko je none bamagaje kugira ngo dushime imana kubga gakiza ya mpaye imana ibahezagire
amen
oh that uri nkizo ya gakiza kanje ninde no tinya oh Cause if you're gonna be against me, take me up in righteousness and justice. I don't feel the shame at all.
Ndagushima mwizi kigwa.
Kwawe, nikikaza chawe kuri twe